Nei mai hoki mai e kare mai e ki tā tātou pāpā hotanga kua kitea ko ngā under 16 boys W6 500 meters mō te wāhanga te kei I nānei ko te wāhanga ko te wāhi ki ngā wāhine ki ngā kōhine under 16 girls W6 500 meters piringa toa mō te kei kei te aratua tei ko Cullinane College kōhine aratua rua te kura aiwi o whakatupuranga rua mano see I knew it was kura aiwi but there was a typo in it eh? For 4 or 3 days, it was te kura o iwi. I knew for a fact that it was te kura iwi. Anyway, in lane number 3, Whakatane High School. Lane number 4, Kaipara College. Lane number 5, Mount Maunganui College. Lane number 6, Whangamata Area School. Lane number 7, St. Joseph's Māori Girls College. And in lane number 8, Waitara High School. E kare mae, he manuhiri tā tātai tēnei rangi nei. Ko ai koe, no hea koe.
Morena e te whānau, ko ngā ture hapi tōku ingoa. No te takere o te arawa waka tēnei. Mihi ana kia tātou katoa.
Nā ki taku mō hio ko koe te toa I tēnei wā mō ngā kōhine I raro iho I te 23. Ai rāne kāora nei pakeke mai koe I roto I nei whakataitai?
Kāri tino maringa nui au ki te pakeke I tēnei whakataitai, toko I te mātau o taku kura o te whare kura o Ngāti Rongo mai. Ko tahi noi ho te wā kua hoi au ki tēnei whakataitai, engari I taku kura taha tērā no reira, harikoa katoa au tērā whiwhinga aku.
Nā, e kite ake ana tātou ko ngā kōhini raro iho I te 16 tēnei. E uru atu nei ki te rehi 5 raumita. He hae tahi o ngā mea me whakaaro e rātou. I mua te kuhutanga mai ki tēnei rehi tuatahi e hurihanga. Engari he hae tahi mea I a koe I te tike tike tanga o tēnei hākinakina. He tahi mea ka whakaaro hia e koe I roto I ene momo rehi.
Waimari e rātou I te ata nei, te mea marino ana te wai. Ko te mea nui kia tere te kia matangirua te timata o te hoi. Kia kaua e puta I te wahanga o tō rātou ara, hoki tere ki te kāinga.
Nā, ia koe pakeke ana I roto I tēnei hākina ki nā koe o hiro o Iho Pūmanawa.
Ko tētahi o aku auntie, ko Yvonne Rogers, rāua ko taku onku ko Raymond Tamihau.
Pai, e kare mā e, kua rewa ko te haki mā. Tai hoa rewa ai ko te haki whero, I muri mai te haki whero, pēne me ngā raiti I runga I te rori. Kā rewa ko te haki kākāriki e ki ana tērā, hoi whakamua, hukere, hukere. Kua rewa ko te haki kākāriki, kei te ara tua whā, te ahua nei, koeira te ara ka hoatu ka whakawhiwhia rānei ki ngā kapa angitū I roto I ngā whiringa whānui me ngā whiringa whāiti. Kei te ara tua whā, ko Kaipara College. He whanaunga, he irāmutu rānei, ahau kei roto I tēnei rehi?
Karekau, tēnei ata.
O te aratua whā, Kaipara College. Seems to be a name that we've mentioned quite often over the course of this broadcast. And based on the New Zealander of the Year last night, I think you call a champion in this division or in a race or a standout is a whetū tārake. Whetū tārake. So you've got the whetū tārake at the moment. We're in lane 4, Kaipara College. Heha e tahi o ngā mea me whakaaro e rātai roto I ngā hurihanga.
Kia o kei te kite ka kaha te nama tahi me te nama rua. Ko tā rāua mahi he huri I te waka. Kia kaua e puta I te rā koe ko I te tahara. Engari ko te nui o te mana kei te kairungi, ko tāna he teaki I tērā haki, kia kaua e heke ki raro I te ama. Arā ka puta I te wāhi uaua kia hoki ki te kāinga.
Hi, aratua whā, still here in lane number 4, Kaipara College, with a commanding lead from the outset. And there have been a few teams that have shown that their strengths are in the straights, but based on this race, not only have Kaipara strong in the straights, but they also strong in the turns. Oh, that was a nice shot. Wherever that drone is. Tino pai rawa atu. Aratua whātonu, Kaipara College. Ko kite koe I roto I o tau e hoi ana I te whanaketanga o tēnei hākinakina I te tokomaha ake o ngā tāngata kei roto I tēnei hākinakina ko heke rāni.
I te piki ngā nama, engari, nā te mate uru tāka kite I te heke, inā rā ngā rangatahi aku hoa waka ama. Hoi anō, he pai te hoki mai te kite I ngā rangatahi e kaha ana ki te hoi. Ai, tēnō hari kua tēnā.
O te whakataetai ao hei tēnei tau, a tērā tau rānei?
A tēnei tau te whakataetai ao mō ngā kaihoe tawhiti, arā ka hoki anō ki ngā kaihoe tere a tērā tau.
E whai wāhi atu ana koe ki ērā rehi?
E ngana ana te uru a te ruawiki ka hoki au ki taku whakamātautau tuarua mō te rāngai o Aotearoa, engari ko ai ka hua, ko ai ka tohu.